Radio Pubblica Sicilia. Radio Pubblica Sicilia.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mwishyizwe na Josiane Muzane.
Turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 9 mu nyonyi mwaka wa 2024 kaze nshuti nangwe bakunzi ba RP yamara n'amakuru twabateguriye agizwe hanini n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Imijyango ifite ababo bagwariye mu bitaro by'abagendana ubumuga bwo mu mutwe bita kwa Rujanti baratabaza basaba kugarukirwa ni mu gihe haheze amezi abiri abagwayi batavugwa kubera ko ubushikiranganji bwo gufatana mu nda butarishe ibirarane bw'amafagitire bufitiye ibyo bitaro. Amagaya ni menshi mu banyagihugu bo ku mutumba gabaniro muri zone gitaza komine Mutaho mu ntara ya Rumonge basidukiwe ko n'umusozi ni mu gihe nyuma y'amezi arenga n'iyo mpanuka ibaye batararonka aho bakika umusaya. Muraza kubikurikira muri ano makuru nayo nk'uko bisanzwe ku minsi yose ya gatandatu mu gice cya kabiri cy'ano makuru tubashikiriza ikiganiro ku isoko. Uyu munsi tukabashikiriza ibijyanye n'urugendo rugira 18 rw'urumuri rw'amahoro rwatangujwe icese kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 9 mu nyonyi w'umwaka wa 2024 nayo n'ayandi. Ni mukanyi sase ndabaramutse nongere ndabahe n'ikazi mwidonido. Ndasubiye kubaramutsa no makuru tuyahemo yavuga mu gisata cy'amagara y'abantu aho turere tw'ubuvuzi 43 kuri 49 turi mu Burundi ariko tumaze kugaragaramwo ikiza cy'indwara y'ibihara by'inkende mpox mu mezi atatu cyo kiza kimaze gishyitse mu Burundi. Ivyo biri mu cegeranyo c'ibiro by'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe igisata cyo kugarukira kubahuye n'ibiza uca mu funyafunyo mu bakozwe ko kuruta abandi n'ico kiza cya mpox kigeze ku rugero rwa gatatu mu Burundi n'abana batarenza imyaka 15. Ndonido na Nadege irakoze.
Ico cegeranyo c'ukwezi kwa gitugutu 2024 c'ibiro by'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe kugarukira kubahuye n'ibiza OCHA cerekana ko ikiza c'indwara y'ibihara by'inkende mpox kimaze gushika mu turere tw'ubuvuzi dushika 43 kuri 49 turi mu Burundi kuva mu kwezi kwa mukakaro 2024 aho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwatangaje ko ico kiza cashitse mu gihugu kuva kuwa 21 mukakaro gushika kuwa 31 gitugutu 2024. Ico cegeranyo ca OCHA kimenyesha ko ico kiza ca mpox kigeze ku rugero rwa gatatu rwerekana ko ico kiza kiri mu vyihutirwa mu Burundi. Iyo ndwara ikaba imaze gufata abantu bashika 1607 muri bo abantu bashika n'imyaka 15 nibo bakarigwa cyane n'iyo ndwara aho bashika ku bice 47 kwijana. Abana batarashikana imyaka 5 baharugwa ku bice 25 kwijana. Imiyabaga iri hagati y'imyaka 20 hamwe na 30 nabo bagaharugwa ku bice 25 kwijana byamaze gufatwa n'iyo ndwara. Ico cegeranyo cyaho ca cerekana kandi ko mu bantu 1607 banduye iyo ndwara y'ibihara by'inkende 963 ari abo mu turere tw'ubuvuzi butatu turi Bujumbura. Akarere k'ubuvuzi ka Bujumbura yo mu buraruko niko kabangamiwe cyane n'ico kiza kagaharugwamwo abanduye iyo ndwara bashika 599 ni ukuvuga ibice 37 ku ijana. Ku bw'ivyo ishirahamwe UNICEF rikaba rimaze gushinga ibigo bitatu byo kwakiriramwo abanduye mpox i Bujumbura, Igitega hamwe no mu Kayanza. Ku bw'ico cegeranyo ca OCHA ikiza ca mpox caje guhura n'ivyahuha mu bijanye n'igisata c'amagara y'abantu narijya igihugu c'u Burundi cari gisanzwe gihanzwe n'ibindi biza by'indwara nka korera imaze gufata abantu barenga 200 igahitana abashika 12 hamwe n'ikiza c'indwara y'agasama kimaze gufata abantu barenga 14 kikaba kimaze guhitana abantu 149 muri uyu mwaka w'2024.
Arakoze na Deje irakoze. Muri ico gisata nyene imyidogo ni myinshi mu bafitse abagwayi ku bitaro vyo kwa Rujanti muri zone Gihosha mu gisagara ca Bujumbura kukaba nkako amezi abaye abiri badahabwa imiti n'ivyo bitaro bitewe n'uko ubushikiranganji bwo gufatana mu nda bwari busanzwe bubafasha buheranye amafaranga menshi ivyashize mu ngorane abagwayi. Ni inkuru tubaza Walter Kwizera.
Ameza bayabiri abagwayi bo ku bitaro bita Centre Neuro Psychiatrique do Kamenge benshi bita kwa Lojanti bavuzwa no bushikiranganje bwo gufatana munda batagurirwa imiti nkuko vyahora ivyo bigaterwa nuko ubwo bushikiranganje buheraniye ivyo bitaro vyo mu Kamenge amahera menshi nkuko bishikirizwa nimwe mu miryango yabo bagendana uburwayi bwo mu mutwe kuva mu kwezi kw'icyenda guheze ubuyobozi bw'ivyo bitaro bwamenyesheje iyo miryango ko nabari mu bitaro bwo bushikiranganje butabarihiye atanu umwe azorekurwa uyu munyagihugu aravyigana
n'izuru mu rwego rw'ubwiza baba byobati abari mu bitaro abinji muri sokamba abonye azorihirwa masolidarite muge muri oktobre bayi ikirimo azorihirwa n'imiryango yayo byose rero tuzofungira mu bitaro bibatse akumara amazi ndetse amara amazi kandi barongera indwara z'umutwe nabo amafaranga ni menshi ubundi umuti sinkane miligramu byardo bigeze muri 115,000 imwe bibatse nta cyoroshe
muri kino gihe iyo miryango isabwa kuriha imbere kugira ababo bavugwe
unye bamaze kumbuka zo kwivuza zose bavuga ati imiti nimuzosubira kuzana amakuru kuko hano bishikiranganje ubwo gushikiranga twemerewe ni kuzana amahera abona
kimwe mu bihagaritse umutima abo bagwarije kwa Lojanti ni ingene iyo miti basanzwe bakoresha izimbye cyane ku buryo atari uwo ari we wese ashobora kuyigurira aha bagatanga akarorero k'umuti bita Ardol uyu munsi ugeze ku bihumbi ijana na 15 kuri ijo uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka ubushikiranganje bwo gufatana munda kugira bugira ico gushikirije kuri iyo ngorane
Walter Kwizera mu cyanya nagataya kazi na muntu naho ikibazo cy'abana bo mu barabara mu gisagara cha Gitega kirahagaritse umutima abajejwe intwaro n'abanyagihugu muri ico gisagara habo bana bariba ndetse bakarangwa no gufatana ku nguvu hagati yabo ambavuye uko banagiramiwe n'indwara ya Mpox ni nguri ya Clovis Nyonzi
Kumugwa mukuru wa politike Gitega abana bo mu barabara ni benshi aho wasanga mu gisagara bagenda barasabiriza abandi ku bitiro by'amabisi nkuko isoko ryacu mu gisagara cha Gitega ribimenyesha abo bana bariba mbere bakanarangwa n'ingeso yo gushurashuzanya ku nguvu
ana kumugwa mukuru wa politike Gitega ashinjaje n'abana bo mu barabara irakomeye gose kandi bingwa ni bashize kurara mu barabara kandi hagati yabo bana fatana ku nguvu atanga barategera abantu bariko barirenganira bakabiba aisha cyangwa mbere cyane gukoramo n'abo usanga bavuye aho bari baregeranyirije ugasanga baragarutse mu barabara bagiye bakakubwira yuko uko bagumayo ubutumwa bitawushyira mu barabara
abo bana muri iki gihe cy'akaranda ka Mpox ngo barageramiwe nk'uko isoko ryacu ribimenyesha
basha mbere bakwiye gutabariza nk'uko nk'uko iki gihe cy'akaranda ka Mpox urumva ashobora kuba arwara kubera niba amaze kujya mu bitaro urumva ko abana bo mu barabara hari igitego kibazo gikomeye
mu kwezi guheze abajejwe intwaro mu ntara ya Gitega bari bakoresheje inama yiga icyo kibazo cy'abana bo mu barabara bibonekeza mu gisagara cya Gitega kubera ububisha bwabo bwari bwiyongereye ariko nk'uko vyemezwa n'isoko ryacu n'ubu nta muti w'icyo kibazo uraboneka
Ijambo ni gwawe Ijambo ni gwawe
Mu mezi umunani ari imbere mu Burundi hazoba amatora y'abagize urwego rw'abashinga mateka ubwo rwego rumaze imyaka rwidogerwa n'abanyagihugu yaba abanyagihugu basanzwe abanyepolitike n'abandi bakorera mu bindi bisata baranegura ibikorwa by'abashinga mateka bategerezwa guhagararira abanyagihugu urwego rw'inama nshinga mateka umushinga mateka bajejwe iki mu Burundi ni kugugo rwego rutarangura ico rugezwe kugira umushinga mateka zohagararire koko inyungu z'abaserukira huko gwiki abatumiye b'ikigali Ijambo ni gwawe cyo kuri w'Imana igenekerezo rya 10 munyonyo ni Pascal Giteke ari mu nama nshinga mateka bucisozera ikiringo cyayo Fabien Banshijyanino yahoze ari umushinga mateka kuva mu 2015 gushika mu 2020 igani Ijambo ni gwawe muzogikurikirana kuva isaha 12 z'umugoroba ku mbuga zitandukanye za RPA
Nina babye mu chamake yano makuru abanyagihugu bateshejwe izabo kubera isiduka ry'umusozi ku mutumba gabaniro muri zone Gitaza komine Mutaho mu ntara ya Rumonge bari mu marira namaganya ni mugihe haheza amezi arenga ne atagafashanye baronka uretse rero inzara abenshi ntibakigira naho bakikumusaya idone na Baltazar Miburu
barashonje ntibagira aho bakika umusaya ntibagira naho bakubita isuka abo ni bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba gabaniro ni muri zone Gitaza komine Muhuta mu ntara ya Rumonge abo bahuye n'ibyago by'uko ibyabo byose bitikira kubera umusozi wabako wanyereye ugasenyuka amazu imirima n'ibitungwa byose biragenda uyu munsi n'abagira neza bahora babagarukira ko basana barushe ntaweruka kubakubita igisho bamwe kukubona ko abana babarerera ko bakabura ico babahembereza batanguye guhahamuka
abanyagihugu bose bakabakoranya kijya gihe bibomoka bakabazana ngaha mu mati mu Gitaza kuri debesi igenzo ko abantu barahita nk'ikintu cy'amezi abiri agafatanya karaza baraza gufasha kabisa ariko ubu byarahagaze basaba gusubiza abanyagihugu abindi zagiye burundu basaza kurondera ahantu hopanga amazu rero kugeza ubu harasi igihe kirekire n'amafaranga bari bafite bari babahaye agafatanya gupanga amazu yaraheze bamwe bariko barasembera abantu bahaburiye ibintu byinshi amazu aragenda abantu ntibagira aho barara yaratse n'ikintu cy'amezi anatanu ifatanya iragaruka mba n'ikibazo n'inzara yateye mu bana ibintu nk'ibyo ibyambagwa ntabyo kubitanga abantu bameze nabi kandi abantu bose mu mutwe baba n'ubucubura bacubura
na bamwe muri abo bari barose aho basaba indaro uyu munsi abari babacumbikiye barambiwe bariko barabirukana
n'ababahaye indaro bamwe bamaze kuruha bavuga ati nimusubireho urumva ko kugeza kino gihe ku bisanzwe ntibimeze neza abantu ntibameze neza ku buryo n'abari bapanze benshi bari ariko barabirukana
ntiturashobora kuronka umushikiranganji wo gufatana mu nda kugira tumaze ukuntu abo bantu bazobandanya bafashwa umusozi igabaniro rero wasenyutse ku mugoroba wo kwigenekerezo rya 19 ndamukiza uyu mwaka icyo gihe icyegeranyo cyatangwa n'abagenzi jejwe intwaro cyavuga ko igihe senyuka ryahitanye umuntu umwe inzu amajana 3,025 zirasenyuka abantu bangana n'ibihumbi 2,185 basigara batagira aho bakika umusaya nayo amahegitari 500 y'imirima arononekara
Baltaza nibuwe mu bijanye n'uburimi naha bari nibo mu ntara zitandukanye barabandanya kwidoga bivuye kwikena gifumire yo mu bwoko bwa totahaza ihingurwa n'ishiramwe fomi mu gihe barisha amafaranga yose asabwa abo banyagihugu bavuga ko bazobahagirira uruhombo rukomeye nari igihe cibagara camaze kurangira inkuru twateguriwe na Emmanuel Niyungeko
Ugucererwa kwibonekeje mu itangwa ry'ifumbire ihingurwa n'ishirahamwe FOMI kurateye impungenge abarimyi batari bake bo mu ntara zitandukanye bo muri komine ya Vyanda intara ya Bururi bavuga ko barindiriye uwo mwavu w'ikizungu bakazeruka kandi bararishe amafaranga yose asabwa bakabona rero ko bazohagirira uruhombo rukomeye kuko igihe cibagara camaze guhera
abarimyi bo muri komine ya Vyanda n'ishya Bururi madiniki turindiriye ifumbire ihistota anda paraheru kandi mirima yacu yari igeze gushyirwamo iyo fumbire kuko twaje kubagara twatuba twabagaje iyo fumbire none ubwira n'ubundi twayironga twararishe ndamara y'intango n'ayajya asigara yose ubu ndashyize ubu tuce butatu ndanararishije sankende kiyo kubagana mo gashya
ibintu byifashe uko kandi ku barimyi bo muri komine ya Muhanga intara ya Kayanza uno munyagihugu yaduhaye amakuru bo muri iyo komine ababazwa n'ingene intabire y'iki zungu yatanzwe kuri uyu wa gatanu muri imwe mu mazone agize iyo komine yagabuwe ku biro naho hari abari bizeye kuronka umufuko wose
twaga dufise ubu muri komine yacu Muhanga umwavu wo gufumbira ntituronka umunsi w'ejo ho wa gatanu umwavu wari wiyiteye muri zone ya Maranda waje kwitangira mataleri bari kumwe na shefu de zone bagomeye umufuko n'aba baguha imitumba baharura imifuko bayiha bagabura ku biro tumwe baratugabura amasuka hari kwene kinazo rwose turabone ko bintu twaje ko tayima byose atakizogenda
abo barimyi basagasagira ababijejwe gukora ibishoboka kugira ngo iyo fumbire iboneke
basaba rero ababijejwe fomi bahevu urimyi n'intwaro bagerageza ifumbire bakayitonsa kugira ngo ishire mu mirima atarengana cyane
mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyeshamakuru ku wa munani mu kakaro uyu mwaka w'2024 umushikiranganji Pozitere Dodi ariko mu byajejwe harimo uburimyi yahamagariye abarimyi kwitabisekeza ryo kuriha amafaranga agenewe ifumbire ikoreshwa n'abarimira mu myonga mu gihe cici isekeza ryatanguye ku igenekerezo rya 11 mu kakaro gushika ku rya 10 myandagaro uyu mwaka w'2024.
Emmanuel niyunge ko ara akenuye mu makuru avuga mu mutekano naho uruganda rwa RP yagwarashoboye kumenya abantu 13 bishwe mu ntari ndwi zigize igihugu muri uku kwezi kw'icumi twaye dusozereye, benshi muri bo bakaba bishwe n'inzego z'umutekano. Ni nkuru ya Emmanuel Ndayishimiye, Element et Transition.
Mu bantu bagandaguwe uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya muri uku kwezi kw'icumi guheze, bane nabo mu ntara ya Ngozi, batatu nabo bishwe mu ntara ya Cibitoke, nayo mu ntara za Karuzi, Muramvya, Muyinga, Rumonge, Bujumbura hamwe na Gitega hishwe umuntu umwe, bose hamwe akaba ari 13. Muri abo bagandaguwe indwi bishwe batemaguje imipanga mu ntara za Cibitoke, Rumonge, Ngozi, Gitega, Muramvya hamwe na Karuzi. Abandi babiri na wamenye uburyo bishwemo bakaba bato ari biziga mu ntara za Bujumbura hamwe na Gitega. Muri bane basigaye batatu bishwe barashwe n'umupolisi yitwa Ndayisenga Deo mu ntwero bita Umuco de buri mu gisagara cya Ngozi. Undi umwe nawe yicigwa mu ntara ya Muyinga arashwe n'umupolisi kazi yitwa Ininahazwe Godelive. Muri abo banyagihugu 13 bishwe muri uku kwezi kw'icumi twaraye dusozereye, bane na bakenyezi. Hakaba harimo uwitwa Belize Ntimagaritse yishwe n'abakozi biperereza mu ntara ya Rumonge.
Uyu rero ni wa mwanya wahariwe ikiganiro ku isoko. Uno munsi tukaba tugaruka ku rugendo rugira 18 rw'urumuri rw'amahoro rwatangujwe icese kuri uyu wa gatandatu genekerezo rya 9 mu nyonyo mwaka wa 2024 ku isoko mugishikirizwa na Pierre Gahungu.
Kwisoko, kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Injamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 9 mu nyonyo umwaka w'2024 niho hatangutswe ku nshuro ya 18 urugendo rw'urumuri rw'amahoro ku kibuga cy'umupira w'amaguru urunani co muri komine Buganda intara ya Cibitoke. Ugo rumuri rukazogendera igihugu cyose hisunzwe indinganizo nshasha y'intara z'u Burundi. Ugo rugendo rushe rusozerwa ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 30 mu nyonyo umwaka w'2024 ku kibuga cy'umupira w'amaguru igatwaro mu ntara ya Kayanza. Inyuma y'imyaka 17 iheze ico gikorwa kiba ku mwaka ugo rumuri rw'amahoro ngo bahari ivyamwa rumaze kwama. Abanyepolitike mbega babivuga ku iki? Ivyo bibazo vyose nibyo tuza kurabira hamwe muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri wa gatandatu igenekerezo rya 9 mu nyonyo umwaka w'2024. Mukaba mugishikirizwa na jewe Pierre Gahungu. Kaze. Urugendo rw'urumuri rw'amahoro rwo mu mwaka w'2024 rutangujwe hasigaye amezi indwi ngo Burundi buje mu matora yo mu mwaka w'2025. Ari nacyo gituma hatubicivugo Abarundi bitorere indongozi zidodushikana ku mbona kazoza y'Uburundi bwifashe mu mwaka w'2040 buteye imbere mu 2060. Mukiganiro n'abamenyeshamakuru ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 6 mu nyonyo umwaka w'2024 Ingenieur Epipode Baranyikwa arongoye umugwi utunganya urugendo rw'urumuri rw'amahoro yasiguye ko urwo rugendo rw'urumuri rw'amahoro ruzoba ari urwo guhimiriza Abarundi kwitabira amatora atekanye kandi aciye mu muco.
Urugendo rw'urumuri rw'amahoro rwo ku nshuro ya 18 akanya ko gutumira no guhimiriza Abarundi bazotunganye kandi bitabire amatora meza atekanye atunganijwe mu muco kandi yitabiwe na benshi atagahato.
Bamwe mu banyepolitiki b'Abarundi barerekana amakenga bafise ku bijanye n'akamaro k'urwo rugendo rw'urumuri rw'amahoro. Tasian Sibomana ari mu mugambwe ipona yemeza ko atakamaro arabona ubwo rumuri rubaze kumarira u Burundi n'abarundi atarakaje ku gusesagura amafaranga y'umurengera muri ibyo bikogwa
ikintu bajizeho ngo kirafise intumbero muri kazoza bavuga bati tugomba gushika hariya aho bari gushobora kuvuga ati imyaka 18 heze turaje ihagiro bari bihaye bashitse habuziki ngora naziriho nigiye umuntu yonyanyura iki no kuraba integuro leta ibifise ari naco gituma ari naho usanga bimwe bimwe bikorwa nabi canke ntibikorwe kubera atawumenya ati iki tuzokibaza nde kuva ku ntango gushika ku iherezo nanone uwoza kubaza parlema ko ari ijejwe gukontorora ingene leta ikora igombye kuraba amahera yakoreshejwe muri ibi bya fambodora ihamagarane ihamagara umushikiranganje aya mahera ategekanijwe hehe nibibazwa bategereza kubibazwa amategeko ariho bamwe bamwe bose icyo bajejwe kiriho nibabaha uburyo hanyuma umuntu amenye icyo umwe umwe wese ajejwe n'icyo abazwa mu gihe kitakozwe kuko ibyo byose bisaba amahera kwari ubwo rumuri rutwara amahera kandi ndazi ko atari make
niko babibona no mu mugambwe ipedezi kamibanga wemewe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu Kasim Abdul awurongoye abona ko ibibazo u Burundi bufise n'ingaruka zavyo bitazoronka inyishu biciye muri urwo rugendo rw'urumuri rw'amahoro
kugeza uno munsi nta kintu tubona ubu mukigwa bwo buranzana mu gihugu kiretse mbere ahubwo ko yuko twe dusanga harimwo gusesagura amatungo y'igihugu kuko urya mugwi bita ngo ni intwara rumuri n'abantu benshi izo n'abantu benshi duharuye mu minsi bamara hafi ukwezi ugaharura igitoro bakoresha ugaharura amafaranga bakoresha amahoteli bakoresha baharura uburyo bukora urabona yuko ari amafaranga menshi cyane rwose igihugu gikoresha ariko ugiye kuraba ku rubuga mbega none umusaruro byazanye ni uwuhe ntubona hamwe n'ushafatira ku kucivugo cy'uno mwaka biraboneka yuko ari imyiyamamazo ufatiye ku kucivugo urabona ko ari imyiyamamazo izo bitanguye kuba kuko uravye n'abagize n'urya mugwi yaba ari mwe muri urya mugwi w'intwara rumuri sinzi kuba bari ku kazi ka misi yose k'igihugu cyane ko ari akazi baba batumwe mu yindi nzira icya kabiri kimbega none vyo kugwa gute igihe igikorwa atakaje kiba kizana mu gihugu kandi bya vyo kugwa cyese kubihagarika
uterega mugenzi radio nto yawe nakuno muyo
muhejeje kwiyumvira yuko inyuma y'imyaka 17 ubwo rumuri rw'amahoro rugendera abanyagihugu rutarashika kwihangira rwihaye abanyepolitiki bakaba bacibaza ku kamaro kago baravye ibibazo u Burundi bufise nino nga haduche zuso zirea ikiganiro kuisoko mariko mkishikilizwa na pia gahungu dawa hisango kumusi wakata ndatuza na hubu taha
chari kiganiro kuisoko
arakoze pia gahungu akaba ari mu ngaha makuru twari twabateguriye aciye agarukira nakoze n'igi mwese mari muduteze yompi bakoze n'abagenzanze bo mu ruganda ko kumenyesha makuru bamfashije gutororokanya no makuru ariko ndabashikiriza nibagiye abahinga b'ivyuma batumya no majwi abashikira atagatusi Jose ni muzane ndana ariko ndabashikiriza ndabike bane ndabifuriza kururanirwa mu banye no mu byanyu Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho gutaha.